Hi guys, welcome to Celeb Villa SA, where you get the latest news on all things trending and newsworthy. Now, do not forget to like, share, and subscribe to my channel. Also, don't forget to hit that bell so you never miss any of my uploads. Now, things can get really crazy in the AMs. Chef Xolani Sabelo took to TikTok
and joined a live to speak his side of the story of how he was forced to do things he didn't really want to do. The live was filled with a panel of ladies who spoke up for Vuyogazi as they bashed Xolani for all that he has done to her. He was called out for being rude. Things got heated really quickly at some point, as there were ladies who were just no-nonsense takers. They were fed up with Xolani and were more than ready to speak up. The women stood in solidarity in support of Vuyogazi Ncweni. Chef Xolani's baby mama was also part of the life, and she said she has absolutely no regrets in exposing Xolani and Vuyogazi, because she too was a woman that was hurt. She had become someone that they left it around her area. Xolani reminded the people on the panel that he has his own money and is an international professional chef, eventually saying he was no longer going to engage with the people there and told them exactly where to get off.
It was also spoken on how Vuyogazi needs to do a cleansing, because how on earth does she keep on attracting the same type of men?
Uthi hayi omunye umuntu esifazane ujabulile ngeenyembezi zami, so kwakumele ukuthi mina ngenze njani? Ngithule ngihlale phezu kwayo. Okay, ngathula futhi balobolana benza yonke leyo nto. Ngamuva on, ngaqhubeka nempilo. Baqala bangihlupha kuqala ngokondla ingane, bengasayondla ingane.
Wajola wena kahle kahle, wajola.
Hayi kahle nakuqala ngabe umlomo.
Angithi umfazi, she wanted to be a responsible wife. Afake imali yomntwanami, but bengasayenzeki leyo nto for 2 months. So wena ubuzothula na, njengoba uthi imina umuntu obeka trendisa uXolani, which is I don't even regret ukuthi ngimtrendisile bandla. Niyongixolela, angiregreti lutho. Mina ngahlala 3 months wonke kunzima ngisho even ukuphuma la ekhaya. Abantu bekhuluma ngami ukuthi indoda imshiyile nani nani. That time ngisele ney'koloto, angikhona ngisho even ukukhokha iy'koloto mina. Xolani is living a best life on social media, knowing ukuthi besiphila kanjani emuva. Ngaze ngasho ngathi if wayemuve on kahle, guys, ayikho into wrong ngokuhlukana. If wayemuve on kahle, wangayuza mina kurelationship yakhe, ngabe ku-right namhlanje. Kodwa ke ngangeke ngi-reste, guys, mina ngayuzwa uXolani, angeke ngi-reste. So ukuba trendisa Nkosi yami angizisoli nakancane.
Ungayisoli futhi wena mama, wayehlanya wena uXolani.
Ngahlangana naye online.
Xolani sindawena.
So ngashela ke nami, ngashela ke phela ku-email, cabanga, imagine email.
Yeah.
Ngashela, hayi intombi, hayi. Yanginika u mayinginikeza ucu athi mina manje wesisi, mina-ke ke angifune kudada manje, okungcono nje asiyithathe slow, right? So manje ke hayi usisi ke wayefuna ukushema phela lo mfana loya walapha. So wasebenzisa mina, nami ngasebenziseka bandla. Uhlekani Luyanda Tina njalo wena. So ke wangisebenzisa ke ngasebenziseka ke nami.
I'm sorry.
kubeke ixolani ngilalele mina kuphela ngizama ukucima imic manini wo onazoke
so ugeli kwahamba hamba hayi ugeli wathi angilobole before iepisode yokugcina yalapha ekhaya ngathi ngeke ngize ngikwazi ngizolobola nini mina kumhla ka 3 August yabo I was forced I can even send you i voice notes egama wakhe athi angenze i public apology yes
yeah wena you didn't want to apologize
I didn't want to because whatever that I discussed with my baby mama was true.
Ino baby mama ngathungena njalo la, but it's okay. Carry on. Wa udla no plastic. Yo wena.
Umxhosa phela.
Okay.
Whatever engayisho. It was true. And I'm telling you this guys, kwi live. Ngiku Christ futhi. Kiku Christ.
Kubeke kolona.
I'm in Christ.
Yeah.
So ningangibethela Nkosi yami, ningcrucify. I don't care. Wemhlekabo, I don't care whatever that I did it. Ngikuma intentions are right kumuntu wami bengimthanda. Ezamyonke futhi so yena ubefuna ukushaya ini ihlabekisa ngami so nami ke ngaphuma ngalwa
when I do regret it ukuthi utshela uma wengane yakho ukuthi ugeni wenza
not even because ingane zakhe usisi lo umsolo iingane zakhe bezingo bengizondla yes on top of that ngayifaka kwimpatient yami hayibo
ibumthanda pan yeah damage mara you know into oyikhoze unosi it's very very painful you keep on coming here on the panel
unosi wakhe umthobisi went an extra mile ngicela ukuceda luyanda went an extra mile to say sisters uye ku u date nobhutwakhe ngoba afuna ukulaya yazusisa ke manje and apparently ubhuti wakhe was forced ukuthi alobole cabanga nje kuforced umuntu olele abroad le usatshwa abantu abala South Africa bathunyelwa bomalume akusi disrespect le ususe bomalume lekhaya nje for umsangano unabo bhuti obavusa ngo 3 uthi ngenani ku life nizongumela uhluleke ukutshela ababhuti wakho ukuthi nangu ngihlangane nogeli kwashiwo kwakhulunywa ukuthi amachosa abantu ababi ngabathe mina abantu abafani ukuthi wena wahlangana nomuntu wenza into eso yey mama ngathi ngisagade lokho isiphithiphithi oh lalela
so mini yaxolani
Dawuzile ukuzothuka abantu xolani la ngiyakhipha ngikhipha for good manje muzothuka
mina noma ngangithuka she mina ngingeke ngize ngimpendula anginaso isikhathi sokuthukana nabantu
wemhlekhapo alright
angidingi mina futhi counseling
alright sis
ngihlezi ngiright baba as long nje ngingakazi ngahlangana nawe wena kungcono wena bucelani if umuntu
mana sis mana
sis kungcono yabantu labafana ababulala abafazi bangcono wena like wenza kakhulu
ofit wena ke imyakho ubozongibulala kahle
bulalelana
and ungibulala kwakho ungibulalile futhi and ungibulale kahle futhi slow dead wena Yazo kutshela.
Ufile. Ufile nje.
Ngifanga. Hayi
mina. Noma manje kusho ukuthi angikawinike.
Mana sesiswami.
Kusho ukuthi angikawini.
Mana sithandwa.
No kusho ukuthi angikawini, then kusho ukuthi ngifile.
Mana sithandwa.
Ubulala kangaka abantwana psychological wena.
Mana wena. Ufike.
Ungazothi wena ngisindlobo yakhayikini wena xolani. Ungazothi wena. Mehla mama khulu kangaka. Ayikho into egcame kakhulu kimi ngaphandle kwamehlo. Wes, ungazothi wena kimi. Mina akangincengi imali echamuka abroad.
Asiyaxabana ke.
Ya, amazambane ngiyawathanda mina. Into manginganayo anginayo. Enginako kwami.
It's fine, mfethu.
Ya, anginokuthobela ke. Awuthobelwa yimi baba. Yey wena. Ungazongichaphaza wena ngesitifiketi sakho sobuchef. Ungazongichaphaza wena. Ungazongichaphaza wena. Ngalingi ungichaphaze. Ngalingi. Nangabe ubudoda angiloko okwenza manje ukuthi umelane nabafazi wena. Uve ucela neyimali bese uzongitshela ukuthi hey ungazongiqindela. Hey, ungangilokothi.
Lingo salendoda. Undinikela noni idabu silingo ubufanisa abantwana nesi silingo singabhadlange hloko. Uya ungabhadli xa unemali.
We Asand, angiqali mina imali. Qala imali mina.
Umdala lo mama Xolani.
Angiqali e UK imali.
And in 40 years ngimdala
nje. Umdala.
I used to cash u 400,000 mina. Ngingedwa. 2020 and 2021. Angiqali imali mina.
Imake wena Xolani but into ekumoshayo ungafike ikhona iparty oba ungumuntu
right ungangijaji
but igunywa intoni igunywa yile pride yakho une pride wena and pride le ikubeke kule
ndawo ipride yami iyangisebenzela because I'm a chef a professional chef
but ngoku umosha ke igama lakho
ungangijaji
wena kusisa ichurch
u-social media awumkhokheli mina futhi awungikhokheli u-social media
awumkhiphi
ungangikhipha
nami hayi guys uXolani akasozazibone and into ephambili kuye uba
uyambona
ndimxelela ngotata bandisani basele istori mna ngotata abantwana bam guys andifuna nijonge le nto ubuXolani nayiyo umntu onjengoXolani uyakwazi no and ndiyavuya mna uvuyo kazi yenzeke ngoku le nto because ebeza usafarisha kule indoda uyayibona le indoda idiphu kakhulu ikhohlakele xa unemali uvele ukhohlakale ubone futhi umntu ayingomntu ubone wena wedwa mna ndiyavuya into yoba uvuyo kazi kuye kwenzeka into enje because ebeza uphinda amithe uvuyo kazi uyayiqonda amithele le ndoda aphinde enzeke the same thing yenziwe yilaa nkwenkwe ebejolana idikayo uyayiva ne qha unegazi elibi funeka ayoklensa uvyokazi kucacile uba naye unegazi elibi ngoba kaloku awunoze usoloko uattractha abantu abafanayo because uXolani nalaa mntu wokugqibela bayafana qha uXolani usile ke kakhulu because lo uvyokazi ebejolana naye nokuyenako ukudana uXolani akadani guys umuntu ongadaniyo yena unukelwa yimali yakhe xa ibona thina ingathi angasihlamba ngale mali yakhe sonke kule phanele ungumntu onjalo akananto yobana hayi ndenze rongo ubona thina ingathi thina singoanti bakhe anti sikorobho bakhe because niyamva nendlela athetha ngayo
ningikhokheli please just leave me alone in peace. I'm done. Ngi right. Anginazi, anginifuni futhi. And fokofuwe futhi. Ha!
Akukhulunywa kanjalo
uqibile Xolani? Guys man. Uqibile Xolani? Tsanu attack, tsanu mtuka.
Ekhulunywa
kanjani?
Absolutely.
Anything to you. If you're going to be in my shoes, I'm done. Right.